imini osezohlala la station. Ngiyangizwa
kodwa ngoba ukhona
wena captain usuzobuyela efieldini manje uzosebenza nongqobo nokhuma
kancane nje ntsumba uyazi mina sengadlala isihlalo lapha uyazi imasele yami ayisavumi angisakwazi ukugijimisa
lanoma wena ngqobo kusafanele uqinise edleni wena ngqobo
hawu okay
awuqinise spoonu wena ngqobo wokulibonabo lona iphoyisa nomzimba omncane kangaka
okay
awuzami ukuthi udle khumbo ngqobo awuzami ukuthi udle nomzimba wakho lo mngaka nguthani khumani umkhabo ngakowani usukhuza iqatha ni wena
hayi no
ntsumba kade ngangidlula kuyo
captain ejimini nonke ejimini
sicelule mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami sicelule mina washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami sicelule mina Chikone tu ukuma lono ngobo when they come for you Celula mena Chikone tu ukuma lono ngobo when they come for you Ungambone mfisha nungobu ya tandu pulu mteto and ukuma lo Lezi eta bangu mpeto weba makwalanga zubanu wabakasha Ede all it together bazo vigeli country
Jaga ubaba lege lunga zukale mi Sabefikile ngeke futhi ubenze nithi Kampu zobabona nangagini katya please Mabobona wenze sho ukuthi unayo i-dream
Celule mina
Uzube nami Uzube nami
Namhlanje, sajima ke namhlanje Ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi anwanza Ngisakhumbula sijima kanjani emaphoyiseni Sajima namhlanje
Hawu, ushintshwe
Funa ngijime-ke manje Into engizofuna niyenze la Ngifuna ukuthi nishaye ama-push up Okay, push up.
Ubala la
ntsumpa.
Woza woza.
Ayikho into lokuthi ubala la wena ngqondo. Ya. Push up.
Captain ngayo.
Ayi.
Ndoma push up.
Hayi, khumalo captain. Ngoba push up.
Kanje.
Khumalo.
Hayi nge.
Nasawa ka mapholop.
3.
Intshaba ichophoze phansi mapholop.
Yebo, uthi 5.
Ya.
Uthi 6.
Hayi, khumalo.
1.
Khumalo. Captain, ay. Come on. Uyafenda phela. Ay. Wenza lo captain, captain akufendwa la. Push up captain. Mathot. Ngoba ngiyabona nje phela ama push up. Ngizofuna ukuthi ni round leli pali leli. Ka 200.
200.
200.
Ngeke ntumba bese ngeke nje sikwazi at least ground ground ka 200 hayi but
Fusek wena man Fusek wena
Damn it manhlanhla wena
Maxile lokho
ngoba umancane ntumba
ka 200
ka 200
kade ngahlala esihlalweni uyikhuluma kanje ndaba 200
ayi captain 3 2 1
woza
shona le shona le
woza hey yakhiyan
Happy
asijime njalo ntsumba imnandi kakhulu nje
ngiyadlala la wena ngqobo captain yini uthini manje into engakho wena
ntsumba ngicela noma leave yosuku nje olodwa
ufuna day off
i-day off nje yosuku noma olodwa
yini kwenza kanjani
intshebe yami
intshebe
ntsumba intshebe yami ebhlungu kuyimanje iyaqaqamba
ebhlungu yeqaqamba
iyaqaqamba
ayayayaya nge captain ayikho lento oyisho akakho umuntu wakho uthiwa ophathwa intshebe ngiyaqala ngiqa ukuzwa lento ngimdala ngimgaka angaze ngizwe lento umuntu uphathwa intshebe ayayayaya nge captain hayi kodwa ke kulungile captain ngizokunika le day off kodwa ngumsomluko kudinga emsebenzini uyangizwa
ayikhikika ntsumba
akulungile ke shayi captain
Ungambona emfishane ungcobo uyathanda ukuphula umthetho and ukhuma lo hlezi eta